ma qanteen kare murti dhaaxa gaariya xashi maydiin dhiga
Maria BBS, I want that you suit the one, Caladera, Caraine.